trouble in there. Little Inyani attacking it well, but Mwini was brave and quick to release. Now, Stars will look to hit on the counter here. Four back for Kaizer Chiefs, three pushing into attacking areas as an option then for Katlego Mashego. Couldn't find the right ball.
Oh, it's Pierre Tshabalala. Ke ba bangwe ba tsamiki ba ba ntshitsweng ke setlhopha seno sa Free State Stars. Arbona ya kwele jaaka e retologa ka kwa ka mashaba ba tla boitumela sekgwebela fenya mo gare thabadi matlhwa Charles Mopedi ke ko Sundowns yang teng ka laboraro gompieno ba thulane le makosi fela gate rise right back beka gale ba tsaya kgwele ba e tshabekela ka fa molemeng fa ba tlhasela tota ba tsena ka ko letlhakore la ga Willard Katsande ga ke bue kana physical trainer bone kgwele ba ntshetsa mo tseleng ya ga boitumela sekgwebela o na jalo le Thomas Sweswe yo ntshetsa ka kwa ntle
and scored first, which has happened on seven occasions. They've gone on to win the match. On the flip side of that coin is when they've conceded first. It's happened three times this season. Covering a Free State Stars game earlier on this season, did touch on the lack of experience, so to speak, with all due respect to
Mobekenye Tam Athabartman, 40 years of age. Molong Abatsamiki Balem Mala, Babatsamiki and Hofitel Lamopal Lonio Yadimwa, Jack Abamago Balabant, Baito Sakwele, Fariala, Betumela Sokabela, Etula Ketarabana, Ekopana Lewame, Batanello Toyel, Lobat Sabeka Rapela Masango, Obana Masango, Kaba Hopola, Komako, Ale. A ke tsora ke maloma go khotsa mang loto la Spear Tshabalala tswa jalo ko morago ka Ayanda Xaba ba mphetshane go akwa pele e tabogelo a ke Saimo Tshambo go setsa mo go bile Katsande Lincoln Zvia wa kwa Gweru Lincoln go etsa mekale le tlhono lo Majoro Majoro we tswa la bakoma Masango Farealo e tsengwa loto fa gare ke Katlego Mashego. Mashego na ron setsa boitumelo sekgwebile ya ga mo leboga sentle. Tlhogo tla ba ya kwa godimo. Thula ke tlhogo ga Mashehe. Wela mo go Dove wa me. E tsameka jang le Mzika ise Mashaba. Boitumelo sekgwebila.
Steve Kompela so far this season out of the starting 11, just four starts. Used as a sub once. Goal scorers to score just one goal for Kaizer Chiefs this season, Ngobo. If he is to rescue Kaizer Chiefs from what looks a difficult situation here, will freeze while Kaizer Chiefs are in search of their second. Pace pushing forward, but Ngobo with his movement off the ball there. Closely watched. You know the threat that he is. Or possesses. Oh, Mwini's made a mess of it. And from just outside of the center circle, bang, the bounce done does him. You could argue that, but then again, look at his technique. Gets it horribly wrong. Had gone down then. And it quite literally bounced over him.
La fa wen tsama le rona re mogo mo go yona. Re bona kgwele jana mo go no wa shifuta re e fitsetsa go toko. Lincoln Zwiya. Betswa ka lotola biana le. Re bona mo rutina le fa re ya